Hei a pōpō pūka tū te poehu ki roto Rotorua I ngā takahanga waiwai o te kapa iwi moi moi ā me te kapa Māori. I whakahaere here e ngā kāpene o ia kapa, ngā whakaungungu whakamutunga I te rā nei. Ko te aronga matua, ko te whanaungatanga, me te whakamātautau I te papatākoro e karangahia nei ko te rua hāngi. Kei Rotorua, Astley Nathan I tēnei wā nei, Astley, kei te pēhea, te wairua hiko hiko ki kona I tēnei wā e hoa.
Tēnā koe, Scotty, o tīrā, tēnā koutou katoa. Kua rangona e au te hikaka o te hapori o Rotorua nei I te taenga mai o ngā taniwha o te ao Riki. Kei konei ka tākaro hia ngā tīma I tēnei whareha kinakina. Rua te kau mano ngā tūru I konei, tata ki te katoa. Nā reira kaore e kore, ka rangona e tātou ngā umere, ngā karanga o ngā kai mā takitaki. He oi anō, e ai ki ngā kāpene me ngā kaiako o ngā tīma, e hari I te mea ko ngā kēmu me te tākaro te mea nui. Engari, ko te whakatairanga hia o te ahurea Māori me te ahurea iwi moemoe a kē.
Whakatina nei hia ana te kōrero, he nui ake I te tākaro no iho. Tū poko hiwi ki te poko hiwi, he hua nui no te ahurea Māori.
Now the 2023 team will have been able to make generational change, whether that's, you know, and hopefully that we can keep teaching our country about those sorts of things. So for us, you know, the emotion won't really change, but, you know, it's probably from a different perspective. It's not just rugby league, it's about connection, emotion, you know, educating people about our past. So that's what this week's about.
E whakaae marika ana ngā kāpene me ngā kaiako matua o ngā kapa katoa. He taumata anō I tika ana me whai. Ki tua atu I te riki, no iho.
It's more than just a game. You know, you're playing for the people, like for Māori and Indigenous heritage.
E hoki kō muri nei ngā mahara o Cody Walker. Kāpene o te kapa iwi moimoia mō ngā takahanga I whāia e tōna ahurea.
Team, or 1973 team, sorry, weren't even allowed to wear the green and gold colours because of, you know, who they were and what race they were. So look back to 50 years now and look how much it's changed. So we're optimistic about how much it can change in those 50 years. And, you know, that's why we do it. We do it for our young people and our younger generation.
Me te whakahau hoki a te kāpene Māori a Joseph Tapine, mo te whakaaoeaoenga mai o te reo Māori e kōrero hiana.
I've noticed in Rotorua is, you know, how much people speak Māori, which is pretty uplifting to me, a person that's trying to get back there and learn my language and, you know, get around all the community and everyone can speak Māori, which is pretty cool.
Mo te hau tupua Māori nei o te raroa, mo James Fisher Harris, mā te haka tēnei kapa Māori e whakahihiko.
Yeah, no, we've been practicing pretty hard, to be honest, but, no, it's going to be good. Yeah, it's going to be, going to put on a good show and hope everyone's proud of it, yeah.
Me tāna anō, ahakoa ko wai e mauana I te pōraka Māori a pōpō, ko te whakapaunga kaha o te kapa Māori, kaore o narite.
As you know, whoever puts their jersey on plays 100 and we're going to do our culture proud and do our people proud.
Hei a pōpō aurara atu ai ngā kapa ki te tarawaha o te riri.
Ka tīmata ngā kēmu a pōpō ki te pāwhutu pōro hei te rua karaka. A muri aki I tēnā ka tīmata ka pakanga hia ngā wahine hei te haurua mai I te toru. Ka mutu ka tākaro hia ngā tāne hei te haurua mai I te rima. Ko te manako nui katoa ngā tīma Māori. Koera tāku I tēnei wā, kei a koe, Scotty.
Tika marika, Astley, me toa ngā kapa Māori, me toa marika e mihi atu ana ki a koe, ko ia kai a koe, Astley, rawe. Rawe o mahi e hoa, tēnā koe.